fitness shasha ego rero twiyumvire gutangura dutangurane n'abasanzwe bari mu by'ubunonotsi hanyuma twiyumviriye Vitalo do please kuko dusanzwe twifise ko amakuru meza urumva mu buzima bwa buri munsi yose bivanye n'abayiserukiye eka mbere n'abajwere hanyuma si Vitalo gusa mu byumvise ngo twiyumviriye twariyumviriye n'abandi banonotsi yindi migwi eka mbere n'abandi tuzobandanya tubakira rero objectif nyamukuru za Apis Fitness Center no kubandanya dukorana objectif nyamukuru yo guteza imbere ibijanye n'ubunonotsi mu Burundi haba mu nkino eka no mu buzima busanzwe kugira ngo tugarukire amagara y'abantu kuko murazi ko sport ari ubuzima amateka ya sport murayazi Apis Fitness Center rero twifuje ko mu mezi atandatu tugiye gukorana na Vitalo tuzokora ibishoboka kugira ngo abamenyereye Vitalo surtout abajoueur babona changement eka mbere n'abandi banonotsi tugiye gukorana hazobeho akarusho babone yuko hari ikintu a Apis Fitness Center izaniye bivanye na experience donc uburambe n'ubushobozi aba coach bo muri Apis Fitness Center baje bazananye hanyuma murabona equipment twagerageje kuzana equipment ziri ku rwego wiza donc zigezweho kandi ziri efficace mu bijanye n'ubunonotsi hanyuma twadufise n'aba coach nanje ndimwo novuga ko turi professionnel kandi tuzi ico tuje gukora mu masezerano tugiye kugiriranira twizewe natwe twizeye abo tugiye gukorana kandi mu kiringo tugiye guhana bizoba ari ibintu byiza cyane
turashimiye Apis Fitness Center kubera yashoboye kwiyumvira mu nka Vitalo Vitalo ni ekipe ifise kahise keza novuga ati c'est une équipe légendaire muri iki gihugu cacu hanyuma nkuko yabivuze yaduhaye ikiringo cy'amezi atandatu bivanye n'ukuntu dukorana nibaza yuko tuzoshobora no kongereza amasezerano hanyuma ku ruhande urucanke ruriya nibaza ko tuzokorana neza kuko natwe turi ko turiyumvira ikintu justema cyo tuma tugirira publicité irengeye uyu munsi kubera nawe yatwizeye ndiyumvira nk'ubwa mbere ho tugiye kurondera tuzovugana nawe nyene turondere nk'amamayo dushire ko Apis Fitness abakinyi baze barazikinana mu bibuga bitandukanye hanyuma abantu bazogira curiosity yo kurondera kumenya iyi Apis Fitness irihe ikoriki a force yo kurondera bazoza bavisite kandi nkuko ndabibonye namaze kugera mu fitness atari make afise equipement iri ku rwego rwo hejuru afise equipement moderne ibintu nibishasha nizera ko n'aba entraîneur ou les coach n'abantu bari ara hotel bizotuma amagara kubakinyi bacu kubakinyi ba discipline atandukanye nkuko hari abakinyi ngaha ba basket ba handball yashoboye gutuma ko amagara abameza gusumba kuko le sport so complete nibaza ko aradufajije cyane cyo nokora ari kumushimira hanyuma nkaba ntera kamo n'ayandi mashira matandukanye abagwiza tunga biteho imigwi ya sport kubera umukinyi arashobora kuba bise amagara meza mugabo arakenera supplement hanyuma suwari wese yoronka ibihumbi 10 ngo aze kwirihira murumva kugira afata abakinyi 30 50 60 abahebera iki kibanza ariha na ekipima yiwe amortissement niki nuko bako afise umutima wa encadrement de la jeunesse afise umutima wo gufasha nkaba rico nokora atari kumushimira gusa hanyuma twasinyaniye amasezerano ya mezi atandatu nibaza ko nogira ko
umukino dukina ukoresha ingufu nyinshi bisaba kwitanga ariko umva twadusaba dukoresha amabarabara amacross ariko ubu turose ibikoresho bizaza biratwunganira muri siporo yacu ya buri munsi hanyuma nkaba nagomba no gukeza ubu buyobozi cyane bivuye ku mutima uwo mutima w'urukundo afise wo kwita aba sportifu bazohorane n'abandi batarayironka ayo mahigwe bibaza ko biri mu nzira bakiri ko barabiraba ni benshi bakeneye opportunity kuba twahiswemo siko turenza abandi cyane ariko ngira n'abandi bari kubara bategurira byiza ibi baduhaye nshimye cyane ubuyobozi merci
abari mu bisagara cya Bujumbura n'abari hirya no hino yihurumbira kugira ngo dushobore gutera imbere imbere dufise amagara meza ataruzemo icyo no kwita fizikima umubiri wuzuye.